bikizeye ibizeye bigenzi byanjye sibyo bize aramuzeye ano muze kwacu ndakubwira ko kwagwa oya umva oya duhurira muri ka kabari twahuriyemo nimugoroba ntuzi kanyero ariko wakizeza wenda ko narakubwiye
Now what?